Igama lami nguSamkelo ngokaNdlovu. Sengifundisa ukuthi uRingo 1-2-3 udlala kanjani. Uringo 1-2-3 first choose sebe ngama-team. Masekelo yi-second eyoqala-ke beyophosa ibhola. Umuntu simnikeza ama-chance awu-3 ukuthi edlale ibhola. Uma washaye umathathu amathini bayadlala bonke. Uma eshaye elilodwa uyaqala, aphinde ashaye lena uphinde kuqala. Mase abashaya-ke onke mase beyadlala. Mase-ke sesibaqede bonke ukubashaye ithina-ke sizoba ngale i-first nathi senze kanjalo-ke. Mase siyaqeda-ke ukudlala ithina.
First day.
Ngiyathemba ukuthi nizwile ukuthi udlala kanjani. Siyabonga, sengingafundisa nani abanye.